Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes us strong.
No, wachopo ka mar keto ich wang marwa. Kaluwore ni sirikal mwatiyone kata mwandikore godo otamore chope chik gigo mane wawinjore kodgi kata obedo ni wasebedo kwabedo kodgi e winjruok kata e romo mopogore opogore. Ka mokwongo nitie jowa manogol e payroll kata nochungo sach gi dwe mar aboro higa mokadho. Jowagi sani dwe mar aboro chik apar apaga achiel apaga ariyo dweche abich pok oyudo mshara, tich to gidhi. Kendo gileo, maka gileo to disciplinary action. Omeo wakono sirikal ma kaunti ma Homabay, joge noriembe e tok chik, ne okumiyo gi notice mamiyo manyiso gi mamiyo uchungo mshachgi. Notice obiro bang dwe achiel, bang kusegolo mshachgi. Omeo wawacho gi dwala achiel, ni jowagi wadwaro ni mondo duoke payroll immediately. Kendo sami dhi chul jotich mshara mar dwe mar apagareyo, wadwa ni gin beonde ochulgi. Kendo dweche mapok ochulgi te, county government kata sirikal mar county ma Homabay mondo ochulgi. Allowance mar leave to gi uniform. Wan kaka nurses, warwako ga uniform kwa dhi kerewa matich. Iga ka iga, onengo wayud uniform allowance to gi leave. Leave to koro mar county employees te. Ma wayudo ga e dwe mar apagareyo mar higa ka higa. Wan e higa manyien mar 2024, wan e dwe manyien to leave ariyo gi ok omiwa. Sirikal ok onyiso gimomiyo ok gimiwa leave gi. Kendo kata wapenjo gi to be answer morieyo ma ng'ato nyalo kawo omi joge onge. Omiyo wakono jogi ni saa muchulo mshara mar dwe mar apagareyo ma bende osedeko, wadwaro ni leave plus uniform allowance be ochul. Kaka udwa chulo gi wan koro ok wang'eyo nikech mistake en maru. Mar adek, sirikal dwe ka dwe ng'ado loan NHIF, NSSF plus other insurance premiums, union dues, lakini en gima rach ni dweche abich mokadho ok gisetero pesa gi kuonde monego gitere. Sani kabedo matuo kata jogo obedo matuo kata my colleagues to ginyal yudo thieth ma wane mwachiwo ne the general public. Nang'o? Nikech sirikal kata mana NHIF pogitero. Wapenjo gi nito pesa ni utero gi kanye?
Ka nikech wan gi weche ma affect human resource mosebedo ka chandowa, mwasebede gi meetings gi county government to ok wane ka gibedo ka iloso gi kaka ne wa kaka wasebedo ka wawacho. Salary mar jo county mar jo health workers osebedo ka delay, osebedo ka biro tok kata ndalo 20 after onego bed ni obiro. Omiyo wan ka mar wacho ni wamiyo county government notice mar 1 week mondo los wechegi. Ma kok giloso wechegi within 1 week to wadhi luongo ng'anyo maduong' mapok odwaro yudi Homabay ka mar riwruoge mar mek health workers te mar Homabay.
Biro ka kawuono mondo wanyis governor and county government and even the public ni ok wamor kaka gik moko osebedo ka timore. Wan gi jowa mapok oyudo osara mag igni manokalo. Jogi gin e tieng' adek. wan gi jok jomiluongo ni 2019 group. Jo 2019 group pok oyudo gimiluongo ni gratuity nyaka sani. Despite the fact ni nogolgi a contract to ketgi a permanent and pensionable, pok giyudo gimiluongo ni gratuity. Igni ariyo koro sekalo, nyaka sani pok wachno, county government owach gimora mora. Number ariyo, at the same group, pok gin gi osara mar igni igalufu ariyo gi prariyo gariyo, mar dweche ariyo monego bed ni chulo gi. Wan gi group machielo mar group mar 2022. Gin bende gin gosara mar dweche ariyo mapoko migi. Dwe mar ang'wen gi dwe mar abich mar promotions. A human resource policy onego bed ni ng'ato kondiki to bang' igni moko tikete ang'ala ma mbele. Bang' igni adek ka igni adek. E county government wani nyaka nodonje tich. Jomoko nitie manondiki 2016, 2015. Nyaka sani pok oyudo promotion kata chiel. Koro wanyiso county government ni promotion en tich mar county government. Asi amua ni koponi ok otim promotions to bang' ndalo abiriyo wadhi keto gigewa mag tich piny mondo mi county government otim tich monego bed notimo.